Nasilalamele.
Oh, hayi khuleka ngizolumukela dulo ungesabi. Mnumzane.
Yebo,
njalo. Awuzwa ke. Ah.
Okay.
Asibonge.
Thumbas.
Eh, kunephasela lapho. Yini engathi sizothenga igoli lonke namhlanje?
Thumbas, ngiyaxolisa ngizokuchazela.
Ah, iskipa sengwe. Hey, hayi, hayi. Hamba bese.
Thumbeza, ayicaswelile yonke le.
Ngakho lutho. Khululeka sihlekela phezulu kule zinsuku. Angithi akhumbule wena oqhamuke neqhinga lokugedula ulindiwe.
Ngiyabonga, Thandaza.
Saphuthuma.
To my favorite sugar map. What the fuck?
Okay.
Wow. Oh my.
This is it. This is my baby.
Sifuna ukuphinda ngibone umuntu onjani wakho lapha emzini wami ngesimthini.
What a time to be alive, guys. Me, that's like nemoto. Wow. And it's all because of you and your big heart. Ngiyabonga.
Ngizwile. Ukuthi mthini? Ngizwile.
Yeah, ngizwile. As I just feel bad, man. I mean, I just got you this blouse nje. I didn't even get the matching pants. My gift, I figi la.
Phume emndenini wami, uphume kumlilo, uphume kuthina nje empilweni zethu. Hey.
Okay. Relax. Sis wami. Si right. Thank you.